Ibingumbhodamo kaqulukubhode bezidaphela kwinto yonke ephambi kwabo. Abasebenzi abachaphazelekileyo bebedikwe yokosa nto leyo ekhokelele ekuhlaselweni kwabo bebetyhuthula.
Ubuhlungu kakhulu nje ukuthi silahlekelwe imisebenzi ngento esingayazi ukuthi waye besithathela ukudla kwethu. Thina iingane zethu zosala zilambile bona bayodla.
Sibhatala amarente thina abanye asazi manje siyophila kanjani ngendaba yabo.
Eli polisa liye lafumana umonzakalo kwanyanzeleka ukuba lufumane unyango olungxamisekileyo. Bakho ke noonotsibidyokhwe abanqakulwe beyinxalenye yolutyhuthulo kodwa baye bafumana isohlwayo. Ukanti abakwantsasana bebemancadanxada nasemiddlelands. Abahlali bebezidaphela nalapha nangona kukho abantu abalishumi abaye basweleka ngenxa yogqalathelwano. Inkulu-baphathiswa yephondo kuye kwanyanzeleka ukuba ifike apha ingaphungisanga.
Over 400 people across the province have been arrested for this looting and activities of public violence. I must say to you that the number of those who have died has jumped. This number has jumped to 19 as a result of the 10 that died in a stampede in this shopping center here during the looting.
Apha kulapho lenzeke khona olugxalathelwano noloshiye abo bebebukele buthukile bephansi koloyiko.
As police are focusing on malls, they are actually getting into people's houses now, stealing whatever it is. Bayaqhekeza sizayibeka kanjalo ngesintu.
Kutyalwe amajoni kwindawo ezohlukeneyo nezithande ukuqatsela kweliphondo ukuzama ukugcina ucwangco. Uluntu luyabongozwa ke ukuba luzikhwebule kwezi zenzo zokutyhuthulwa kweevenkile, kungenjalo baza kulicula elandincamisayo.